Thank you. Atlanta. She's always in stereo with Kai.
Thank you. problema. Na extension hapo chini. Aionekani? Aje connect. Basi iko hapo. Chomeka hii. Chomeka hapo. Yeni suru kwa hapo, misele? Au photoshoot? Namuuliza huyo. Toilet afu mzima, after mzima.
Thank you.
to Eagle Man, the defending champion of